Ta'amin lahore ma da min Jafar Ahmedun yini ma